E kore e koke whakamua ngā punua ōpango I roto tonu I te kapu whutupōro o te ao mo te hunga kei raro I ngā tau 21. Tā te mea I henga rātau ki wiwi I ngā tauwhiringa whaiti. Haukerekere hia ana ngā punua e te haukainga I te wahanga tuatahi o te kēmu e toru hoki ngā tatau ki te kore I te wehenga rua o te kēmu. Tahi rā ka timata anō rātau ki te tākaro ā pai ana ko wiwi.
How desperate would he be to get over the line after that last result? It is there for Intermac. Finishing prowess is obviously in the family.
Hoi nō tērā hoki te pito mata I kite ai te pāinga toa o te topatahi a Harry Plummer e ngari te ngari-ngari I te kore.
Quick presentation, opportunity here for New Zealand. Plummer going for it and getting it. And just before the 70th minute mark, New Zealand are on the board.
Pake pai te haere o te kapa no wiwi ko ngā tatau whakamutunga e te kauma ono ki te whitu, ka tākaro te haukainga ki Ingarangi te kēmu whiringa toa.